Molo mahlobo benibingeleli igama lami ngikudawu aphungula aka King Langabi makusuku lakho lokuqala la mntana sikhanga ngicela wenze ukulungela ucindezele like button ne subscribe button ungakhohlwa ukungilandela enkundleni yokuxhumana yazo nge Instagram it's @doubt_pungula uDutshulwe wabulawa ke phambi kwabantu bebuka umliso ekukholelwa ukuthi uyisikhulu samatekisi emgwaqweni R102 no Kissing Road intersection e Ottawa izolo ekuseni ngokwesitatimende esikhishwe bireaction unit South Africa bathola inqwaba yezingcingo zabantu ekade bebiwo ukuthi abagibeli ababili bemoto yohlobo lwa VW Polo ena number plate engu NUR ibhudukeze umlisa obehamba ngemoto yohlobo lwa Ford Ranger emhlophe bathena ke umlisa obehleli ngaphambili kule moto yohlobo lwa VW Polo uphuma uqondo kwi Ford Ranger ephethe inhloko ohlele yesibhami rifle wafika wavulela ngenhlamvu amahlandla amaningi irusa ithenga isikhathi befika bathola ukuthi lo mlisa ubedendelezile esihlalweni futhi ube namanxeba amaningi ngokudutshulwa ekhanda nasemzimbeni kareke nesibhamu sakhe sohlobo le 9mm sithola ke sisasokhalweni ke la ekade ke sibeke khona bathe ukuthola inqwaba emagobolondi yezinhlamvu endaweni yesigameko irusa yengeze ngokuthi lo mlisa kuqinisekisiwe ukuthi ungusomatekisi wasendwedwe eKZN lesi sigameko esesibeliso kudubula okwenzekela kwaZulu Natal ngolwesine kwesinye isigameko obesilisa neminyaka yokufoto obudala ubulawa kwesinye isigameko sokudubulana ke-M7 ngemva komgwaqo uMaine eThekwini ngolwesine ekuseni lezi ndaba ezibuhlungu mina ngana kwethu ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvulwa kho mayelana ke nalo lolu daba kwi-comment section wakho ugcinezele like button ne-subscribe button ongilandela ku-Instagram it's @doubt_pungula from me usomdakadaka ngithi Sanghe.